Kwintokozo ukuthi ke siphinde sikhulume nawe kwi-channel kama kupastor ningi sibeka nje udaba lamaphupho. Sicela usubscribe kwi-channel, sicela ukulike le video leyo. Siyacela ukuthi mangukuthi umuntu onawo amandla unikele phela ngane kwethu, ngoba uma unganikela ke khozo unikela. Sibusisiwe isandla esiphayo, and ukunikela kwakho goes a long way. We are motivated at the same time, we were able to extend nathi isandla kwabadinga usizo futhi through the mali osinikeza yona. Uma ungacontribute, Elena Baloyi. I don't know if it will be that. It's Ellen Baloyi. Uri sawubona pastor, ngiyabonga. Ukuphupha inyama yenkomo yangaphakathi isu etapini kora engangcolile emahle. So sizofuna siqale sibheke nje inyama yona ngokwayo ukuthi ngokwesintu isho ukuthini. Number one, umuphupha inyama. Sithale njengophawulubi, umuphupha inyama eluhlaza ngoba kusho ukuthi kumele ulindele ukufika kwey'nkinga, ubunzima, iy'nkathazo, iy'nhlungu, usizi, ukunyundelwa mhlawumbe noma ukuhletshwa esikhathini esizayo esiseduzane. Yabona. Number two, kepha kumuphupha inyama uphawu luhluma uphupha uyigeza le nyama, lungasho mhlawumbe imizamo yakho yokuxazulula nokulawula ezinye zey'nkinga nokuzinqoba mhlawumbe nokufika-ke nje kwempumelelo nokuthula empilweni yakho. Number three, uma uphupha inyama uphawu lobuma uphupha inyama eluhlaza luvame ukubika ukuthi lindela ukuthi uzogula noma uzokhashelwa noma kukhona isifo esingase sehle emndenini noma ehlotsheni kungekudala ungazelele. Number four, futhi uma uphupha inyama uphawu lubi uma udla inyama esanda kuhlatshwa noma ngabe iphekiwe, ubona nayo inyama lapha, kunenyama laphayana, iy'teki zenyama, wena uyayidla enye ngapha, loko kuwuphawu lubi ngoba lungasho ukuthi ngenzeka uzobhekana nengcindezi noma nesimo esizokuphazamisa siphinde sikuzwise ubuhlungu esikhathini esizayo esiseduzane. Number five, uma uphupha inyama, sithale njengophawulubi kakhulu uma uphupha inyama ebolile ngoba lokho sekungasho ukuthi empilweni uzobhekana ney'nkinga empilweni, ongaba yinkinga ey'thinta imali, uphinde mhlawumbe ube nesikhathi esinzima esikhathini esizayo esiseduzane. Number five, uma uphupha inyama empeli. Number six, uphawu lobuma uphupha unikwa inyama ehlaza ngoba lokho kusho ukuthi kumele uqaphele uphinde ukukhuleke kakhulu ngoba kunomuntu ozama mhlawumbe ukugadla kabi noma ufuna ulandelwe amashwa namabhadi amambi empilweni. Kodwa futhi uma uphupha inyama, sithale njengophawu uma uphupha inyama iphekwe kahle olungasho indaba ezinhle lengase zinguquke zinyama.